Elevo isanzo.
Bwana asifiwe.
Yes.
Thank you.
Thank you, thank you,
yes.
Asante, Asante sana. Yes. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hey, man, muna singa. Amen.
Yeah, just wait, wait for me. Relax. Kunywa maji kwanza. Kunywa maji kwa. Kunywa maji. Hali. Mambo ni. Mambo ni.